ciyaartaa ciyaartaan adoonka inta baarad
ciyaar ma abuwe ani gabadhan ayaan jeclahay abuwe adiga ayaa hore ii yidhi wax walba samee laakiinse qof kalsoonidiisa ma rabaha burburin qoftanna si kalsoonia ayay gacanteeda u qabsatay marka aniga sideen kalsoonideeda u burburiya
Shafri!